aba yavuze uti reka mfashe nk'umugabo wanjye nkunda. Yeah.